labanji anche ashe ake wa huji sabe gare kawani aji na so kasance bai ga misali cikin zawa mu da tashi fada nake